wa Mike. Dzi kamera hedzi hu pfala huna muthu we aya a tsima kana a dzimisa uri dzi songo shuma hedzi dzi kamera havha na u amba hunzhi una khou pfala uri hoyo muthu o vhona nyimele yo ralo a mbo ḓi ri aya mapholisani a buletshedza uri ho itea mini musi a tshi tsima hedzo dzi kamera. Ilovo ndi liṅwe ḽa aneno vhuya na ḽi wana zwezwi ni tshi khou shuma.
Ndi zwa vhukuma, ndi fhungo ḽine a ḽi thu ṱoḓa kha musi hafho phanḓa ha khoro kana hafha khothe, u nga si to ḽi amba na musi u khou ḓi tou a dopado phanḓa. Ndi fhungo ḽine ri ṱondela vhaṱoḓisi vha mulandu vha tshi ṱoḓa vha to ḽi khwaṱhisedza hafho khothe uri ndi zwa vhukuma kha vhuṱanzi hashu hu na hezwi zwe zwa itea. Zwa zwino a ri soko tou vha mavharivhari ane khou ḓi a pfha hu khou ḓi ambiwa zwiḽa na zwiḽa, fhedzi ndi mafhungo ane u khou ḓi a pfha hanefha nṱha nnḓa nga vhathu vhane a vhathu unga to khwaṱhisedza vhuṱanzi havho wa vhudisa fhano kha musi kha shoni. Fhedzi ari ndele ṱhoḓiso dza mapholisa dzi dzhia phanḓa, ndi pfhesa uri ndi yone une ra ḓo wana zwidodombedzwa uri ho vha na u bvisiwa dzi khamera tshiwo tshi tshi pfho itea, khamera dza dzi khou shuma ho itea mini hafha fhethu.
Dindi ḽa hone ḽo vha ḽo tsa vhungafhani muthu musi o bvisiwa, musi o wanala apo ndi muthu ane o vha hani? Fhedzi ya tsho zwone zwa ṱola tsho ḽa mufu zwi ḓo na no bvisela khagala, ngauri ri tshi khou amba vha muṱa vho bvisela khagala uri nango mvelelo dzi ḓo bva ri ḓo pfha uri ho itea mini. Fhedzi na kwama vho Mike ni tshi khou ṱalutshedza hafha ḽa uri a si mulandu wo thoma khayo, hu na miṅwe minzhi no no ḓi ṱalutshedza muṅwe wawo wayo heyo mulandu. Ndi mulandu wa zwiḽa zwine vhunzhi ha vhathu vha zwi vhidza uri u vhulunga mme vha tshi kha ḓi tshila a tshi khou ṱoḓa tshelede dza zwiimiswa zwa ndili zwa madzangano haya a u ṋetshedza u phumula miṱodzi musi ho vha na tshiwo. Fhedzi ndi milandu mingana ine hoyu muhumbulelwa a khou pfhi u khou baḓekanywa nayo ine i kha ḓi tshila zwa zwino, ri songo vhala heyo phumulwaho, ri tshi katela na hoyu wo phumulwaho ine ya kha ḓi tshila, milandu yo muhulivhaho ndi mingana ri tshi khou katela na hoyu wa zwino?
Ine ya khou tshila ndi nga amba uri ndi hoyu wa vhuaḓa une no amba uri u lani na zwiḽa zwe o vhulunga miho vha tshi kho ḓi tshila, ha kona u vha na hoyu wa bulayo wa zwino, zwine zwa amba uri ndi milandu mivhili nga tshino tshifhinga.
Ngauri ndi khou livhudzisa ḽe ndi tshi khou lavhelesa uri mavharivhari a khou ri hu na milandu minzhi 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 nga maanḓa. Fhedzi sara mafhungo a SABC vhuḓifhinduleli ndi a u amba zwine ra tou vha na vhuṱanzi tshoṱhe tshoṱhe nazwo, zwine na vha na vhuṱanzi nazwo tshoṱhe zwine no zwi fara zwino, ndi khou ḓivha milandu mivhili.
Ndi zwa vhukuma u tea na zwine vha kutshutshisi vha khou amba zwone, hezwo zwine na khou amba u tshi tshimbila u khou zwi pfha u tshi ndo ḓi lingedza u vhudza vha kutshutshisi uri u khou pfala upfhi milandu ndi minzhi vha ri hayi. Miṅwe milandu i nga vha i minzhi i tshi khou ambiwa i milandu ine a i ngo ḓo ya fuliwa tshipholisani ine ari nayo, i milandu ine zwi a ḓivha upfhi nga heḽi ḓuvha o ngo ḓi ita zwa mufunwa wawe, nga heḽi ḓuvha o ngo ḓi ṱuwa kha musa yo posa ṅwana kha musa une a dzula tsimbwa. Fhedzi ndi milandu ine u ya nga vhone a vha nayo hafha phanḓa ha khothe.
Mike no ḽi fara ngo to ralo, nṋe na ini ra sa thoma re mavhengeleni ha ri nga holi, zwino i ri ni ri ite zwine ra ḓo hola.
Mukula Integrated School.